Maroon Commandos. Naomba sote tuweke pamoja mikono yetu tumkaribishe naibu wa rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Birecho Ruto wanapojiunga nasi katika hafla hii ya siku ya leo. Karibu sana Your Excellency the Deputy President and Madam Birecho Ruto. Karibu sana naibu wa rais. Maroon Commandos.